Welcome
it's called
back.
Save Yourself, and you can find it streaming anywhere you find live music.
To Dahlstar Diecast.
Music, iTunes, Spotify, Apple Music.
Little supercar show in Huntington Beach.
You can stream it yourself.
You can stream it yourself. Did you not look both ways? Did you not tie your laces straight? Time to Velcro up. Use a microphone. Every time it's still the same. Can't find the drums complain. Need a lifeline. I need a lifeline. Gotta save yourself.
Look at this Lamborghini.
It's a cold night as the cars pass. All the kisses still. 7 o'clock, you're coming back.
Okay. I'm stoned that one.
McLaren, sick. Look at this motor. Da 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 thank you for watching Dahlstar Diecast HB Car Show. We're out for now.